Ni masoni ni nini?
Si njoo kwa vitu. Hobi vera. Yo si
njoo.
Mafatiki ugwa kwa mani. Bwana agwa gubone.
Samia hayo hapo.
Mashaini wanchi.
Kame mingi sana.
Eva, I'm born in my
quacks.
Hey, a chapeau come.
I'm not going to be a man.